Very, very popular among the Muslims. Even among many Muslims in the Quran, who is almost a higher here, who be catch a Kai Bruce. And as the whole book of Bruce, who is a deep aqua, and Pemuda, and a mallam, and grand mallam, and a friend. Grand mallam, who be over by piano, who be shiano. Wishiano soa. CDN or this year will find. And there, Yabaka Bruso. Yabaka Bruso, Nansu, Yehu Mala. Abra Hussein Mara Hussein Pa Nibi, any. Malam, Asem Etosumino, Mammy Bramachi. Why in the east, you my way? Yen Timin Casa, Mala Bian Casa. Abra, do you dig man or money? Depending on the Hano, Yamidin would dig a boy. One on their account, my dear, to say, would be a becker worker. Ainty Yamina is a human way. Yen yes, and Biaka. And we best had done us, say, done us, sir. Way malam, sans say, Yammy on young from so. Yammy on your mistake. Obey piano and in a yet Yasia, one up why I'm at Yasia, and Yasua, and you be named Ruho. If he said, Omo Yasano, why show Obia was there will be better than her after war. Be at Tina Yancy yet, what can he say? My Yas way and Ada will let a good and a complete. I had a junior. Bium, what I got just as every Yasu way. Nessa so ti sa sa se o pensi so bibia e woman en so to eguso na nya ne na fifi ne ma na duafo ani age but e besa kon ti bia da dedu se nya me no a wakache se bibia mu wo biara owo beto am se mu abrosan so o pa dubai abrosan na ye ni mewie no o pa kwese soro ho. And the Malam, Eddie, and Eddie Dawood, and Islam, Eye, and Fatu de Mai. Baby, I know what you know. Never the past and Nipper does any papier. As who Nipper be sending in the Banay, Malaka. Some can see your care, or some Malaka and say, or no, there will be a prone will grim. Wall ain't seen the point. Ensure it ain't seen the point. Baby, I will be shy and name Quasono or the Papa J. Eti nyame asem nyame okum no no yenti bi kana asem wi nema ho brase e na wo se ye bere ho ase de manu protest bi ani ho eni ji se ba ko ni se o ma kana ni na fa nta muta ida bizina kitabo mo jala wo se ko pa so bi be wa bra ne nko anye dai enso ya chile tam no abra nyame ma kwan enye ye enti se wo se ji die we dia na ma le wo no. Eh, yeah, I will have one. Let's say, so, what should we see here? Send a minute with my window. One day we will be a new bit of a change. To me, Ben, the ones I see where I say, I'm a pain, say, so, and he say, yeah. Woman, who should say, we must have great. Ekas and Silver Tonson Tonno. Oh, why the bit of a change is our way? I'm not a real bookie. Since you are.
Karino, Ebasro,
ena amamfo ni bi esre ni ko musi sabi sabi de na ye nwanwa ana ko mje ni muhammed sadaka tro mu se ni na ba ko e wo scale so wo yomal kiyama se kamunu makamoni bebre no ni na we o de ye jihad no se ya de to scale so wa ye me ba chele se ni ba mi wo wiase ni pa mu ye ni mu ne papa na bia kwa ye fa so ni mu no no e ye so kwa ye de wiase hwe ni bia Obi wo ye mu wa hwe kura. Si e ka so me ware wo yi e wo baba. Lo krenze wa kuma besen. Obi wo ye mu. Adwuma wo adwuma mu kura nya de abefa no. Enya de ye to e puru kese a party kese bia. Ministers ni a de ba ma ye be frɛ no. Wo duro kura ada se be busa se wo no ye body guard na to ye dia dia. Now, so many of you channel. Send it by what you mean. Yet you are our free me. So, who are you? What are you doing? And yes, from me, the minimum I'm making. Say, man, I'm going to go to the Islam. Soon be here at Tochima. And I said, my grandson was them. And I must let you ask them. Ana ne ma biya ko tiya so mun na bu se ni bu afu. Yesa dia wo be hu malam e se de ko a. Ni pa we wo be ni wan sem. Kwa da so be pie ye no. A ye ni ni frase yi. Wo ti se sem ni pa we ni puta ye nyina e ye so mun no. Wo ne pia ampa wo ti se dine dia ma nye sem kwada no chiro ma ne mo kwada pena sem ankasa. E no fa kwada so ni agro. One man said, "The one here, Eddie, was a free. You know, no minimum. Okay, you know, gardens. Okay, you know, who not just say, a human day and why? It's a mammon, your mamma for a family that the uncle. You know, you know, more poor of an home strong channel. Say, yes, in the minute, I cry, I'm a winning minute. Say, yeah. Well, I'm a trapper, yes, I can't lose no better night. Over there, I can't lose so far. Tomorrow, dear, you know, you know, you need here. Yen kan kese wo hwe baabi a wote a enyamsofo ennim no agyedefo ennim no enti wo mama na betena se onhwe land yi so e wo ma ena school afifi ha ne ma bi ena akoso ne mom mala mafutu se ma go beka akire ne se mi ye wezi e de ma munyina Me, yam some edimamo. If you say, Minimum and Ewo, and ne, Miniho. A brand new war Ishmael, Yamimunumo, Nay Yassi. Sandy Bonus of Brandy Mara, I sent up workers at him, said, Someone here, oh, here won me. Nay, and you say if you why, you ever have seen. And if you have swa, a handy a pepper. Mala maso be ka tren se bi yenyamsem ka bi yenyamsem e de mamu amaka ye to so miensa e ya dance fo ni edi ka yenyame a wodi djuma no ye to so e ye de djuma di ne besi ni so woni mala ye to so miensa e kuo no ene ye adanse fo ye de ene de ehin ye de ene de ehin nsebi wa na enwa wa yi So we shed ye echo sunna. A tidy for yam shishi wono. One ma womuji at the mutati womuji yamidiano. Womujim sat the camera musambi wono. Which me say, no one is feeling comfortable. Wopi a jinjini. A hindi echo ye. If it's a washes to banya echo swa. A mabway and one deja. Yet, just a pronounce will be a pronounce, will be at Miss Sini, no more way smart. And we need to pronounce them any one of you, any fair yet. Nipper woman that knows me. Over here, did you want to know me, Madame Jan or Cassel? Because so over here, you only are you from here, that you qua. Saint Ocasian Appa, and you one more. A village, the Mudani, and me, and you're saying qua. Upon say we are seeing a tomb bomb, internet, computer, DNA, asphalt, efie ne kane ye papa num won ma si fie no eye kakra bi obi ati ne yonko nchrei we si fie ba ta kwa me ne twa su bia nsia to otimi twa su ko en so no wo ye odefo ta kwa me dan won ma si ni ya dan kakra bi won ma ne timi bo ye nchansi esilemu ko na so bi bo ne da su nchansi a eye esikapo fie yakani nyina ye wira esre sana ye ntama na bambu dan ko a patena duru sai akwa nkoda kitinkiti ne si fia kesia kesia fie no hwa ase ko nyame nyame so ho chance na kami ye bone tra enne ye pregem small boys emma enne eto block esi fie mema mema sisi anu asi fie sisi anu atoka sisi anu ye wei wodi compare ye papa ni enna nanuma na ye nwonwa yi because uma nyesa jina bren kuro mi wo me ameka ehyesu ni ba na o basket e mosi hin ni papa nkwa na ne wo basket wo kuro nso tenne ne ba wo bobo ya sa wo moto we ma wo se kwa to obi a tese obi a woni moto de na woni abobo ya de na wo moto na wo na wo ka kan ye kwa so ti juma sakri mienu miensa na bo se sisi wo na so ne ashesu kureti mi hu moto mi depia me ko djuma me shada kan ye nye moto nye 15 to 20 afi obo se ka ba mi ensa na edidim baski kra wo de ba wa wo fere me pa tre se se ne wi ase tu mpo nyina no ejidi afo ma papa de o mu ye shishi wo mu esa de e konti kanen kya tna sise no enke ye ebre ni etwa ye dia pa pata wone me dia dwene patenne wo me hunu kero fisu anu wani aji keke enjana me ba me mala asem no so se se de ye tu mpo okoy eye ni ye mu ana ne boni mu bise wo bise an wo se ewo be ni ewuru ye ni padudo be ni ensie ye ni apie wo ye fie du okwa wo ne neda se ye malam ye wiye wu ha wiye wu ha wiye wu ha obi ate so ka so sia ewu a wa witness ana se wati na sin ya na wofi mu a obi ate min kan de wi ye bidie ni mc wo frin cry wo ba be ye meeting woni ne da ban jina krara wo mon kra pa so mu na se ya ni se tv so mu nyina ma wen na ye ku a che ye bebre e dige boy me de ma sa me ba wi ye no yẹmẹ di ni juma malam de si ni so wa ẹni mi a ya bẹ tena ha no diẹ ni ẹ di ko fie ẹsẹ sẹ wo biara mi na mi di kan ẹhwẹ twa ka ẹ da wo ni nyame ntẹm ebi sẹ si a do bi a bẹ kan sẹ malam ayẹ nyame dia ẹ ti sẹ wi ye ko wi nyame wa na so onu de bẹ bu a tẹ yan pa nasa woni mi asuma sama ampa dia ibi alimu bizati suduri ibi dia waya dini ya kuma mele dia woni mi nyina nasa dabi ba ora obusese ada ya zun ulaka annahu mabuzun it is a business for jadi fo yo mu fakuma bia so yeye omu nimse menya ni wo mu awusori ya wahana ada ya zun ulaka annahu mabuzun yo mi dadi ẹdá kẹsíẹ etí sẹyìn nípa sẹ dẹbí ba owó sọrọ yẹ wọ hɔ a ẹnì ná yẹn hwẹ sẹ twaka bẹẹ nà dá yẹn ní nyàmé ntẹm ẹni ní adé yìí hìá mẹka náà yóò mi níbi la twaka dá yẹn ní yẹn ntẹ yẹn bá ẹsùn mu a ìbáàdà anadu sọrọ yẹ mẹka hó deɛ yẹn wọ dání ju ọdẹ ẹkyiri wíyẹn mi tìmí yẹ bí asan ramadan aba zikiri nyame ntontrom meka ho atemu da ye sala ya meka ho de jide ko juma kro meka ya me de ye san wei ya ibada de da ye ni nyame ntem afa ye basu ba ya e ye de da ye ni nipa ntem a nyame ani je ho ana na ye nye ho ɛno nso te sɛn yɛne yɛ ka nyamesɛm yi yɛne yɛ tia nyamesɛm mema lamra sɛm yɛ me dɛ wɔ se nnipa kɛsiɛ bi a wɔpie kurom ha ma nyamesom atrɛ nkaka daawa yɛfrɛ ne mallam mala adam baba nipa so afifiri wɔ nasoɛyɛ ɛyɛ sheik doctor ne ho ahoa no ɛnti me mene nnipa ntam te sɛ kwabɛn na mefa so ɛnya me sika kwabɛn na mefa so bɔ me yera kɔhoma saa sɛm ne hia me source of income ɛfiri sɛ deɛ korɔ no wɔbi adi nnipa mogya ɛpɛ sika wɔbi de korɔ no ɛpɛ n'ahodeɛ obi de sisie ne akɔɔbɔ neɛ wɔte kiram sɛ ne deɛ ɛdwa kɔɔpa wokɔhwɛ a ne mfa so a wɔnyaayɛ no ɛyɛ deɛ ne nnua ɛsum wokɔhwɛ nnipa a wɔmotete offices a ɛnyɛ nakatua ne hia no na mmɔbrɛ abogyeɛ katasehyɛ ne hia no wokɔ wɔn no ayɛ amanwɔsɛn mu a ɛfene ɛda wɔ ne sɛ wobɛyɛ amanwɔninkoa deɛ sɛ wonya ka akɛsɛ da nkuru saa ne deɛ keka wo ɛsɛ sɛ wotumi nya yɛfrɛ nsɛ petrohyɛ ɛsɛ sɛ woyɛ wɔ bi a wokɔ dɔm dɔm hyiaeɛ a wotoa nyi sika nyɛ ta million ɛnti saa nkurɔfoɔ no so deɛ ne ɛda wɔ mu tirim ne deɛ na ɔmo yɛ ɛfini bebree ne ɛda hɔ agyinefoɔ yi yɛa yɛyɛ adwuma mpanifoɔ no anansa amanfoɔ hyɛ yɛ ase no momma yɛnwɛ mfi atamu da o ɛfiri sɛ kwan biara a nnipa ɛfa so anya ne sika anabi mohamad sɛ sɛ wɔ se akoa ntu ne nna gye sɛ apusa ne nneɛma bi ansa ɛmu bi ne sɛ kwan bɛɛ na afa so nya wo sika na ɛnyɛ no nkro nɛ kwan bɛɛ na afa so sɛ sika no ɛmabune sɛ agye nyamede ne agye atamu dani a ɛnyɛ afini biara ne adi woto mɔbɛfoɔ ma wɔ mpra na wo ne hɔhoa wo ho aberɛ a wo maame gyama bɛma ne sika no abosome aba ansa anaabo yɛ wofoɔ ne bi wɔ kora papa gye sɛ wɔsera ansa na yɛde ama no na yɛmmusuo ɛyɛ mfomsoɔ sɛ wobɛma wɔawofoɔ aserɛ wo biribi ansa na ade mmom ɛsɛ sɛ wodi kan de ma wɔ ma ansa ɛyɛ dɛn na w'ani akɔ akɔgye sika wode ma ɔba a wonim no ɔba nanani baabi ɛnyɛ sika ne pere he na hwan ɛhe fa ne ɛsɛ sika no ɛmabune ɛnɛ ɛyɛ patim o yɛa metaka ɛnyɛ yellow card biom mallam yɛahu yellow card pa tim pa tim hwɛ foto teta a ɛdwam hɔ 23 30 17 18 ana yɛ nananom ɛtete hɔ yɛ papa nom tetehɔ nyame a wɔkum hɔdenfoɔ ne wɔgya yarefoɔ nnipa a ne ho hiaɛ paa na wɔna ɛkorɔ na sɛbe wɔdam ni a wɔbi ahia hwehwerɛ na ɔnenam ne baabi yɛhwɛ a yaresabeɛ dɔɔso hɛbalesfoɔ dɔɔso nnuro dɔɔso nwa nyina akyi no yɛnhwɛ sɛde nnipa si wu yɛnkɔ mmɔkyere nkɔkan wɔ mu ahyehyɛ hɔ yɛnkɔ ɛyɛ frɛ nsɛn baabi a yarefoɔ deda na yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ moma yɛmfa yɛbrɛ nni agorɔ moma yɛmmerante sɛm yɛmmabaw sɛ ne yɛmmaburu sɛm ndaadaayɛ berante nyame ma wɔkwanyɛ a awadeɛ brɛ wabrɛ bom ɛntwɛn ansa abaayɛ sɛ nyame ma wɔkwanyɛ a ma awadeɛ mmerɛ wɔbɛbom na hyɛ aseɛ sɛ wode wɔwadeɛ pɛpɛ wo aligyanna wo a nyame abie kwa ma wo nsaka adwuma no fa adwuma no hwehwɛ wɔ aligyanna wɔmpɛgu fi ma taka lao daru ahira ka kyerɛ kairuna adeɛ nyame ayɛ ma no fa hwɛ wo daagye asetena jaffar fa wo nyamesɛm ka hwehwɛ wo daagye asetena woka nyamesɛ ne yɛnkamfo woka no wo yam nti wopɛ animonyam ɛdeɛ abotaeɛ na wode kɔkae nyamesɛm no ɛyɛ awerɛwoɔ anaasɛ ɛɛdi mpɛ nyame hu yɛnyina mmɔbɔ ɛnkanka ɔkasafoɔ se nyame sɛ ne yere ne ne ma a wɔagya wɔ mu hɔ no nyame no a ɛnkyekye wɔ no mo werɛ nyame yɛ ɔma pɛ deɛ ɔma nkwadaa ne mpɛgya ɛmɛso ne wɔn papa no sɛde na ɛsom hia wɔ mu yɛ a yɛhyia ha yi ɛsere nyame ɔma yɛnwu aberɛ a yɛnyɛ musilimifoɔ ɔma ɛnwu da a ɔno nyame n'ani agye yɛ ho sɛ ɛgya ɛnsuo yareɛ accident na deɛ yɛbɛkɔ nyame deɛ yɛpɛ ne sɛ ɛmu biara no wahu mmɔborɔ bɛma yɛ so assalamu alaikum warahmatullah wabarakatu
ala wabarakatu akbar jamaa takbir da ma takbir ido ustaz jafar ali mu ake besan ayyan waha ani di mu a fachayen sai ya mawa tana siyasa.